nasi na trust semanje just ngoro yaka jam session nemumonzwa song yangu inonzi vana zvipo. Thank you.
Cause I don't see Javano Tazan.